Bus, 8 over, 7 3 1, 8 7 4 2.